Molo wamkelekile. Apha ke kwesi sifundo sothi siqhubeni njengalomcimbi we-domain ne-range. Kuthiwa ke apha fumana i-domain ne-range yalobudlelwane onikelwe apha ezantsi. Njengoba ke kuthethwa nge-domain, kuthethwa ngezingeniso esinakuzingenisa kulobudlelwane okanye sidlangwibiza nge-function loo nto leyo. Ke apha kumele sizibuze ukuba obunudlelwane buchazwe ngokusebenzisa eziphi izingeniso. Izingeniso ke apha zichazwe ngokusebenzisa u-x. Ke xa singenise u-x, u-x elingene no-negative 1 sizofumana u-y engu-2. Xa singenise u-3 uzofumana u-y engu-negative 2. U-3 futhi xa simngenisile sizofumana no-2. Ke loo nto leyo asiyi-function kodwa ngubudlelwane. Asiyi-function kuba xa singenise into enye u-3 sizofumana izinto ezingafani ezivelayo. Xa singenise u-4 kuyovela u-8, xa singenise u-6 kuyovela u-negative 1. Xa kubuzwa ke uba i-domain yalobudlelwane ngubani, kubuzwa nje ukuba ngamaphi amaxabiso aka-x asetyenziswe ukuchaza lobudlelwane. Ke lamanani sizowabeka ngaphakathi kule migca le imigoso i-brackets ezi. Sizobeka u-negative 1, u-3, u-4 no-6 kuba sisebenzise u-negative 1, u-3, u-4 no-6. Ke xa sithi i-domain yalobudlelwane ngu-negative 1, u-3, u-4 no-6, loo nto ithetha uba xa singenisa enye kwazo ezi okanye noba singenise ephi kuzawuvela u-y othile. Ukhona u-y okhoyo xa sizawungenisa enye kwezi esichazileyo apha. Masithike ngoku sijongeni i-range yalobudlelwane lo. Xa kuthethwa nge-range sithetha ngantoni? Okokuqala, i-range ingqikelelo esetyenziswa nakwii-functions. Siyayazi loo nto leyo kunye ne-domain le. Kodwa ke ngoku i-range ngala manani anawuvela, amaxabiso avelayo xa singenise la manani akwi-domain, la manani esiwachazeki kule ndawo ye-domain. Ke xa singenise u-y othile, i-range ngala manani avelayo xa singenise u-x othile, okanye leli na inani elivelayo xa singenise u-x othile. Ke ngoku masithike sichazeni i-range yobuna ubudlelwane ochazwe apha ecaleni. I-range ke phofu ngala manani angaphantsi ku-y. Ke kukho u-3, kukho u-negative 2, kukho u-2, kukho u-8, andithi kukho naye no-negative 1 lo. Ke sigqibile. La manani akwi-domain ngala manani asetyenzisiwe ukuchaza lo nobudlelwane, futhi kwi-range sinala maxabiso ka-y. Amele la manani avelayo xa singenisa la manani akwi-domain.